Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. Feng here. Please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Hi, Ge. Asalang. The Mselekus bazovela this Sunday. Mini ntengu ukuthi uyenze ke dadewethu lapho ubuthi. Mawuthi uzoyibuka le show. Is Sunday sexy love la ubaba Mseleku ezovela noMakhumalo noMangwabe because bazobe bekhuluma lezinto zabo zasekamireni. Umntwana umbeka eceleni noma umnikeze ifoni umlibazise ungalaleli le show nengane. Ngoba phela manje lana babuye bekhuluma izinto zabantu abadala. So kulabo abalindele ukubona ubaba Mseleku noMangwabe noMakhumalo bona bazovela this Sunday. First episode beku DJ Tira noGugu unkosikazi wakhe. Sekulethi kuEskom esiphazamisayo bengizoyenza i-review. Bakhuluma nje ngokuthandana ukuthi bayahlangana kanjani nokuthi ke benze njani ke mase bese bedroom ukuvuselela izinto zakhona nokuthi omunye uchazwa yini into enjalo. Lana ke kuKamseleku kwabasemzumbe kukhona uMakhumalo noMangwabe nobaba uMseleku. Into esengifuna ukuyazi ke mina ukuthi manje le mbuzo bazoyiphendula kanye yini because ngibonile le eya DJ Tira noGugu bebevele kuyibona bobabili so bekulula manje phela kumele kube ne privacy noma bebe kwisithembu ileyo ngifuna ukuyibona mina ukuthi mabe buzumbuzo bawubuza kuMakhumalo noMangwabe ngesikhathi esifanayo hayi phela kumele kube khona indawo yokuthi kufanele kushiyane ukwenza ngiyadlala mina ngingaze ngithi useyabheda yena ke guys asisalanga kule Sunday ngo-9 kuMzansi Magic kuzobe kukhona ubaba Mseleku namakhosikazi akhe unumber 3 number 4 kwi Sunday Sexy Love le epresenter uTumi Morake bajoinwe uDr Mpumi osuke ke yena esekhuluma ngalezi ezijulile. Ayihlangane khona ke ukuze niphenduleke kule mbuzo enibuyeni ibuze kithi thina sibe siyikhulumela ngothando nesithembu because asazi ngempela ukuthi mase kungadle benze njani kulezi zokudla okudliwa abantu abadala. Thank you so much for love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.